Molo, igama lam ndinguNeville Van Roy. Ndingumnxibelelanisi woluntu kwiGreen Connection. Le mephu ilandelayo ibonisa imisebenzi yokuhlola ioyile negesi elunxwemeni loMzantsi Afrika. Ukusuka kuMntla Kapa ukuya kuma kwiphondo laKwaZulu-Natal, kukho ibhloko yokuqala, Thusakho, eyabelwe iTotal eyinkampani yamandla. Urhulumente unike ugunyaziso lwempembelelo yokusingqongileyo Environmental Impact Authorization ngomhla we-3 kweyoKwindla 2022. I-Green Connection ingenise isibheno sovavanyo lwempembelelo yokusingqongileyo Environmental Impact Assessment Appeal ngomhla we-7 kuTshazimpunzi ka-2022 kwaye ilindele isiphumo senkqubo yesibheno. Urhulumente wabele iBlock 2B eMntla Koloni kwi-Azinam South Africa Ltd. I-Green Connection iphendule kwisaziso senkqubo yothethathethwano noluntu ukunikezela ngolwazi kuluntu ngokusanda kwenzeka kunye nokubonelela ngolwazi ngenkqubo yokuhlola i-oil negesi. Siye sabamba intlanganiso zoluntu eKoiranas nge-6 kaJuni 2022, eWond Clip Bay nge-7 kaJuni 2022, kwaye kwafuneka siyimise intlanganiso eKlenzi ebesicwangcisele umhla we-8 kuJuni 2022 ngenxa yeudubulo lwasezamazama kulaa ndawo. Ukuqhubela phambili kancinci kwimephu, sinonxweme olusentshona kunye nonxweme olumazantsi-entshona kwiibloko ezahlukeneyo. Urhulumente wabele lo mmandla kwispectrum ngoku eyi-TGS. Inkampani ayiqhubeki nohlolo lwe-seismic okwangoku kulo nyaka. Emva kokuhamba ngase-West Coast ukuya eSaldanha apho kukho umba we-car powership, i-Green Connection icele inkundla ephakamileyo yasePitoli ukuba ihlole isigqibo seNESA sokunika amaphepha-mvume okuvelisa umbane kwi-car powerships ezintathu ukuba zisebenze eSaldanha Bay, eKuga Bay naseRichards Bay. Iinkampani zeNESA kunye ne-car powerships ziyasichasa esi sicelo. Unxweme olusentshona esemazantsi kunye nonxweme olusentshona sinemisebenzi eyahlukeneyo yophando lwe-searcher seismic. Inkundla ephakamileyo yaseKapa inike isithintelo sexeshana esithintela izenzo zenyikima seismic. Kusalindwe ukuqukunjelwa kwesicelo esingundoqo sokuyekiswa ngokusisigxina kokwenziwa kwemigodi ecetywayo ziinkampani. Ukuqhubela phambili kunxweme olusemzantsi-ntshona, urhulumente unike iDEPSA Total amaphepha-mvume kwibloko 567 eCape Alganas, isigaba sovavanyo lovavanyo lwempembelelo yokusingqongileyo EIA siyaqhubeka ngoku kwaye umhla wokugqibela ukufakwa kwezimvo kwingxelo yoyilo lwescoping ngumhla we-20 kuJuni 2022. Kubekho intlanganiso zoluntu eSaldanha nge-1 kaJuni, eHermanisi nge-2 kaJuni, eKapa nge-9 kaJuni kunye nentlanganiso ye-intanethi nge-7 kaJuni 2022. Kunxweme loMzantsi-Mpuma, urhulumente unike iDEPSA amaphepha-mvume eBlock 11B kunye ne-12B. I-Green Connection ingenise izimvo kuyilo lwengxelo yokuhlola scoping report ngomhla we-21 ku-Agasti 2020. Ifumene isaziso esivela kwiDEPSA ngomhla we-15 kuTshazimpunzi ka-2021 eqinisekisa ukunqunyanyiswa kwenkqubo yovavanyo lwempembelelo yokusingqongileyo EIA. Ukuqhubela phambili kunxweme olukuMzantsi-Mpuma eAlgowa, eRamtrust naseOdganis Basins, apho kukho imisebenzi eyahlukeneyo yophando lwe-seismic ye-CGG. I-Green Connection ifake izimvo kuyilo lwesicwangciso solawulo lokusingqongileyo Environmental Management Plan ngomhla we-29 kuNovemba 2021. Imeko kwangoku ayiqinisekanga. Ukuqhubela phambili, i-ER236 ENI Sasol iphulo lithathele kwinkundla ephakamileyo uphononongo lwesigqibo sesibheno somphathiswa wamahlathi okusingqongileyo nokuloba kunye nesigunyaziso sovavanyo lwempembelelo yokusingqongileyo i-SDCEA iyabandakanyeka kwisicelo senkundla. Ukuqhubela phambili kunxweme olusempuma, indawo yokuhlola yasetranskei apho uphando lwesizimiki yakwashell lukufuphi khona kukho inkqubo yophononongo lwenkundla ephakamileyo eqhubekayo kulandela ukunikezelwa kwesithintelo sethutyana ngo-2021 kunye nesigwebo esigcinelwe emva kokuchotshelwa kwetyala yinkundla ngoMeyi ka-2022. Bemi boMzantsi Afrika abathandekayo, nantso niyifumene eyamva nje ingxelo yemozulu ebonisa uhlaselo lwe-oil negesi ngemigushuzo kwiilwandle zethu ezijikeleze unxweme lwethu ukusuka iKZN ukuya eMntla Kapa. Ngoko ke kufuneka sithathele ingqalelo okwenzeka kwiilwandle zethu ukuba urhulumente ujike njani unxweme lwaba ziibhloko kwaye waqashisa ezi bloko kwiinkampani ezahlukeneyo.